Apari wanje umuririmbyi mbona afite imodoka nziza mu Burundi nzaza kuvuga umuhungu nkavuga n'umukobwa ni babiri uratse ko Big Fizzo azi gukora udu challenge
Big Fizzo azi Big Fizzo no ntambe nabonye apari yuko akora ama challenge kaza atangarisha nkatwengeje ni no mu comedy man no mu comedy cyo musaza
yego cyane
big up ahuri mu bakobwa ndavuga Mokenzi Mokenzi
of course
ahantu hari Mokenzi mbene kukihore kagusha
turamukije Mokenzi Monia Fleur turamuramukije Lino G turamuramukije
D1
urumva nazo subira kugusaba kandi urumva n'iryo ryonyene tubase
yabana
Yes, ladies and gentlemen, boys and girls, it's not a beautiful day. Turahantu heza ndi kumwe na Minyon. Turi mu modoka nyinshi Minyon. Alors rero uno munsi rero ikintu kimwe hari abantu benshi bakunda kwiyumvira ngo baririmbyi bacu b'abarundi ngo bafite imodoka ni bande ngo arimbyi badafite imodoka ngo naka yaguze imodoka ngo naka nayo yaguze ngo satbi ngo afite akadoga kameze gutya
imodoka nziza tutanabipfa
okay ngo drama taguma guri imodoka ngo Mr ngo DJ Fernando ngo imodoka yewe yaragize accident
yarakigize byose
ngo urumva ngo imodoka ya Simbizi ngo irateye isoni ngo irimburuguni
maze yaje yikora amariya
Stendeye kwa rero muzi duze topic tuzo kuvuga ku baririmbyi bamwe bafite amamodoka muri kino kiganiro za kubona imodoka z'abaririmbyi kandi turaza gusaba cameraman agenda arashicishamwo ifoto z'amamodoka z'aba baririmbyi
turaza ndashira ko etiquette mvuga ati ni ya D1
ni ya Santbi kandi rero D1 ni umwe mu baririmbyi nabo nyine bafite imodoka ku makuru dufise tugenda turakura ku binyamakuru n'ivyo twe twibonera kuko twebwe tushika kuri terrain n'ubu turi kuri terrain
ufata none wagaciro ingenye turaza ko turarondera amakuru kwanza umuntu yasipara atambutse yereko kuri imodoka
Yes, ladies and gentlemen, rero nokubwira yuko turi mu gisagara cha Bujumbura exactly muri centre ville. Ni centre ville. Ni centre ville. Iri mu kanyosha.
Turarengana gato mu kanyosha tugenda. Guys, turahantu heza.
Kandi ahantu turi hari umuyaga mwinshi.
Ahantu bari pande.
Rero abantu muri ko muratukurikirana muza kuronka ibiganiro byinshi bi muri no place.
Ariko ico ikinyamukuru tuvuga ku barindi byabashe.
Bafise imodoka nziza gusumba abandi.
Hari umuntu yigeze kugira bya rutonde rwa YouTuber. Arashira ko ngo oyo nakayinjiza ngo bari wozi. Ngo Isaac. Ngo umukubito juste gaye
twa
chatura kwica nako namusaririnzi basho bahita mako twica
yego turabavuga ntari ibi reka tumanze tuvuge kwanza abaririmbyi bari ko babikora neza mu muziki w'Burundi muri 2000 muri 2000 combien muri 2024
yeah
okay umuririmbyi ariko arabikora neza a Paris wa urashobora kumbwira batatu biwawe
jewe batatu banje cyo kirazi uwa mbere Fernando
Okay undi ariko arakora neza ni Melanin Boy undi ariko arakora neza ni Dramati undi ariko arakora neza Big Fizzo undi ariko arakora neza Mokenzi tubaramuse tumaze tubaramuse turamukije Mokenzi Monia Fleur turamuramukije Lino G turamuramukije
D1
iganyuma urumva nazo subira kugusaba kandi urumva n'iryo ryonyene tubase yabana
Alors,
c'est dire quoi? Tout le monde na l'énergie, l'énergie.
Bite,
we made a good day. Omuri wema entertainment. Hariya hariba. Of course. Of course.
Yeah.
Ego shani. Turana mura mukije uyu unyen huzenya with designer. Turana mura mukije. Turamukije Big Fizzo ari hanze mu Bufaransa ariko abantu baguma babona challenges uretse ko Big Fizzo azi gukora udu challenge Big Fizzo azi
Big Fizzo no ntambere nabonye apari yuko akora ama challenge kaza atangarisha nkatwengeje ni no mu comedy man no mu comedy cyo musaza
yego cyane
big up ahuri mu bakobwa ndavuga Mokenzi Mokenzi
of course
ahantu hari Mokenzi mbene kukihoreka
ndagusha. Guys, namukenzi. Oyereka namukenzi reka tumuramutse kuko afite imodoka nziza. Ni umwe mu bigeme bakora mu muziki w'u Burundi bafite imodoka nziza.
I'm telling you. Agenda Zanzibar. No mukobwa nyene yifashe.
Ari class, ari raffiné. Niko bimeze.
Ashatanga ngo bwo ngo ngiye ngo ngo afise ngo bikora ngo hanana. Eh, yo muntu tufashe iyo modoka nayijare. Tugire na.
Oya ibintu bimeze neza.
Adufashe kare.
Igi hazyinzi. Okay, imodoka zirahari.
Yes.
Rero ukuntu bimeze, rekere dutangure kuri gwa rutonde rwacu twateguye ngo baririmbye bafite imodoka nziza mu Burundi. Umuririmbyi turabye kuri Palmares y'imodoka nziza isa neza. Hano hantu tugenza gutanga ukuje ndabibona. Udukurikirana na wenyene aza gutanga point of view yiwe nawe point of view wawe. A Paris wanje umuririmbyi Monna afite imodoka nziza mu Burundi. Nzaza kuvuga umuhungu nkavuga n'umukobwa ni babiri. Umuhungu wa mbere afite imodoka nziza mu Burundi ni Bafis on the floor.
Oh yeah.
Yes sir.
Apa
ya captain. Bafis on the floor afite imodoka nziza.
Yes sir, kwihera ko bitegeza kuvuga ko bitegeza kwihera.
Ku Rwanda rwiwanje Bafis niwe muririmbyi w'abaririmbyi b'abarundi afite imodoka nziza. Iri presentable, irenganye uravuga ati urya n'umusani. Of course. Dramatic afite imodoka zibiri.
Okay.
Sivyo ariko ntiyozigiramwe zose ngo winashire kugura ino hose agireko atezo kugira kuri imwe imodoka ya Bafis se jante nziza imodoka ya Bafis ni class tuje mu bigeme na
yego
ubakobwa
ni Mokenzi
ni Monna warda Mokenzi afisi imodoka nziza
ega ni umwana wo mugite
nziza cyane ibereye umuririmbyi
ega ntiyaje kurondeza urya
igwa ko mvuga Natasha igituma ntamuvuze numu boss Natasha ni umuririmbyi w'umu boss ikazi dufise Burundi ariko imodoka Natasha afise abantu benshi ibintu bya Natasha bavuga yuko ibintu bya Natasha yego cyane ibintu bya Natasha bavuga ngo ni by'umugabo wiwe
gute
bavuga ngo urumvye muzungu ngo niwe amutamwo rero ababivuga barimenya Natasha goma yikorera umuti afise imodoka nziza ariko Mokenzi imodoka yiwe iraryoshe ndamaze kwijamwo ya Natasha ntayo ndajamwo sinoje mvuge ngo ya Natasha ngo iraruhu Okay, sinovuga ngo ya Natasha ngo irusha ya Monna warda. Ya Natasha ahubwo azontumire ndayijemwe ndayirabe. Iyo maze kwinjiramwo ni ya Mokenzi.
Ya Natasha namaze kwinjiramwo.
Abona baririmbyi babiri ntanguye kuvuga. Na urashobora kuma.
Je ni bazako mu modoka ya Satbi. Satbi narageza kubona hakaza ahantu. Beka bavuga ngo iyo modoka ngo yikuye mu minati namba y'ibiri. Ndivyo rero ntani.
Ivyo bayiri vya mafrimaso.
Ubwo rero gashaho umuntu ushobora kuvuga ngo
reka ndabarabire gatondaje. Ne.
Yivuze ngo yayikuye mu bineske mwarahuriyeyo.
Oui.
Mwarajanye byagenze gute. Cyo gituma dukwiye kumenya langage dukoresha iyo turiko turavuga ibintu.
Oui.
Sa tubyo guponda abantu. Uvuze ngo yagiye mu 2023. Birumvikana ko kuponda. Bale mwarajanye. Guys, imodoka ya ntuze ya Satbi ni nziza ariko je mbaba baganganisha na Natasha kuko bya birazo je niba bambere kuri je kwanze
okay wowe ni inde Satbi na Natasha of course reka tumanze tubandanye kuri ya playlist ya kapitene hejuru hari yo Bafis kwa kabiri haja Mokenzi mu bakobwa
wa gatatu
wa gatatu umviriza ku bakobwa ni Mokenzi wa mbere wa gatatu ku bahungu ndereka tuje ku bahungu undi muririmbyi w'umugabo umuhungu afise imodoka nziza ni MB data ni umuririmbyi wa kabiri mu Burundi okay ni wayibona cameraman araza kuyidushiriramo uko aba baririmbyi bose tuko turavuga baza kuza barerekana imodoka ziwa baraza kuziona dukurikirana c'est-à-dire que MB data niwe muririmbyi wa kabiri mu baririmbyi b'abarundi afise imodoka nziza ibereye umuririmbyi w'umu star uwo ni wa kabiri mu bahungu uwa gatatu ni Dramatic
Aya ko dramatic kwera rents.
Dramatic na wenyine afite imodoka nziza ibereye umustar. Nibyo turiko turavuga. Urashobora ko ufite imodoka nkiyi.
Yego.
Urashobora ko ufite imodoka nkiyi abadukurikirana muri ko murayira. Ni imodoka. Iyi modoka mu baririmbyi bacu b'abarundi bariho bazifise. Yego, ndiko nda present imodoka baravyumva. Iyo modoka niyo ndiko nda present. Urayibona iyi? Bategezwa kuyibona neza. Urabibona? Abaririmbyi b'abarundi.
Ndondi.
Oya sindi urana na plaque. Inamodoka ifite plaque ya yo mu Buganda. Tivo rero ahantu turi twebwe bano b'Imana ndabasaba kugira gira subscribe, ugira like, gira comment. Capitaine na Mignone turi mu muji tuzokwereka byinshi bige bitandukanye.
Aho la fois prochaine tuzo twatware kuri ntoze. Kwa ari ya kuri sneka ndiri ya beach kaze hari.
What the beach?
Hepfo gatoya. Van Beach. Tato kwa kuri Van Beach.
Reka tubandanye rero na liste yacu. Tugeze ku basani bane navuze dramati navuze na MB data rero turabandanije MB data imodoka yigituma iruta ya dramati nuko MB data imodoka yiwe urumva ni marque nziza
ibaza ko jetarana nayibona
ni nziza irabereye mu star kandi imodoka ya MB data ni ya dramati biziranganya intebe urumva MB data heka abantu bangahe bane na dramati ni bane c'est-à-dire ki ariko hari ifisi imijyango ibiri ya dramati ifisi imijyango ibiri ya MB data ifisi imijyango ibiri ariko ifise look nziza cyane ni ya MB data irakuze yego ihama ya dramati nanyine ifise look ariko ni aba drama nyene ni abana nyene
modoka ni bande turi kuvuga abahungu gusa mane
okay tujye kuba aho kubigeme umigeme
vani ice ndatwa si modoka mugabo
ntense okay vani ice imodoka afise jewe sindi siriyo kwari yiwiwe
kubera
kandi vani ice jewe ndi kuri micro
jende mera ko imodoka yiwe
shaka kubesha barundi yuko ari yiwiwe mugiye utarama lift ntarayija mu tugatera inkuru
wore no horo nakubwira
umviriza
bantu waje kuvuga abantu ni waje guhara ibintu waje kurata bakunguruje vuga tere ndaje ratabanyunguru
umviriza bantu mudukurikirana mushaka nzozi ndababwira ivyo nari siri navyo
cyane naje gituma ndavyemera ko ari yiwiwe narigeze kumva ariko akora ikiganiro
umviriza imodoka je namubonye rimwe vani ya ice yari imodoka ifite plaque ya IT IT urayibona IT ibari imodoka nyene sizi plaque z'abantu bigurira imodoka zibari zishira hamwe
eka
IT namubonye rimwe imodoka irimo IT yanishwe ko IT
ibintu byo muri byari ibintu byo mukibenga cyangwa bafite cyage dajwa Niyo namenye ko Vania Ice afite imodoka. Imodoka yera ya accident. Ndakitwa ni imodoka nziza mu bwoko bwiza.
Ni imodoka yera.
C'était moi.
Ok. Merci beaucoup. Nuko nyine tugira turagira challenge.
Ari ntabonzi.
Undi umuririmbyi kazi afite imodoka. Numuririmbyi kazi. Rindira. Ni ntuzenya Monna Flair.
Monna Flair
afite imodoka. Ndi kumvuga ivyo nzi twarigeze kwi déplacer. Igihe hazari Ivan mu Burundi.
Nasangaye yati.
Monna Flair yarari kumwe ankoze Monna Flair yarari kumwe na Lino G. Ababibonye barabibonye ava hajya anye yaraherekeje
Lino G. Sigaho Lino G ta modoka afite.
Oya ha yaraherekeje Lino G. Aherekeje Lino G bava hajya anye tujya kumura basatsi mu Kinindo. Mukuja ko umukuvajya kwa Ivan tujya mu Kinindo twideplacije ni modoka ya Monna Flair umushoferi yarinde yari inshuti ya bose
ugiye wabirazwe n'umushoferi w'abantu bose
inshuti ya bose niwe manager wande wa Monna Flair ariko niwe ariko ratudeplace mu modoka twa turi kumwe nabandi reka ndabatera inkuru mu modoka hari arimo captain hari arimo landry promoter hari harimo Eve Bali hari harimo oya hari harimo Lino G na Monna Flair urumva yuko ari modoka genzo vuga umbiriza tubeka tugene ku muririmbyi wa gatanu bantu b'Imana Big Fizzo niwe muririmbyi atavugwa mu izina kandi gituma ntamushize muri liste nuko imodoka yiwe ntizwi imodoka ya Big Fizzo uwo gutuma ati ndondera ifoto y'imodoka ya Big Fizzo nayo woro
nani kubera iki nyina ho
niyo mpamvu tutomushira kuri liste kubera n'imodoka yiwe ntizwi
ibyo ntibimenyegwa
ntawimenye umva nashira public
so nice
nini icyo maze kumubonamwe
so nice guys
imodoka maze kubona ya Big Fizzo yari muri Lactis apana Lactis yari muri
imodoka sinkiye mu star
yari TI zimodoka iri mu bwoko bwa TI niyo namubonyemmo ariko sinovuga ngo niyo yiwi wafise afise imodoka nyinshi kandi no mu boss ariko nakunda yuko ibintu vyiwe bijya
public yes
nuko bimeze rero
rero ntitwabiva ngo tubiheze reka turaze turabashije ko amafoto ariko nabari nivyo bataragura imodoka
Nibagiye umuririmbyi wa gatanu ni Alvin Smith. Alvin Smith na indamwibagiye. Niwe muririmbyi afisi imodoka ifise jante nziza Alvin Smith je wiwanje birarenze kubera je ndagufana Alvin Smith waregeranije abaririmbyi bose b'abarundi bararirimba mu ndirimbo yawe hahiye remix waratwise man nitwahura nitwahura nzo afisi bahasha yawe je ndafisi bahasha yawe mze kandi nzo iguha muri kumwe na Nirna Big up sana reka tubashimire
rero
eh kivyo bintu reka tubabwire ati bagumane natwe kubera bazumuhoro nka update
barondera abaririmbyi atakiri modoka
twabaye
kandi barahari byanze
ruzuye
mugabo ndira nshaka kubwira akantu ba diaspora abaririmbyi bacu ntibotunga n'indirimbo baririmbye hari kumwe niyo mamaze kubabona mu supporting mubahe nyene mubafashe kwa onye muhumuri muri azanye telefone D1 Hey, iPhone can't Pro Max. Yarazo dutse agira ba diaspora bazabagira gatima keza. Ba supporting abaririmbyi bacu.
Kije kintu yakoze ni cyiza, courage cyane. Ego nanje ndakene iPhone nubwo bari 12 Pro Max.
Bayo bari 11, nayo bari 10 ndafa gutamwa.
Guys, merci beaucoup reka tubashimire.
Fata imali nta akuna kitu.
Reka ndabashimire ndababwira ati yari captain na minion yari exclusive imani bahezagire cyane. Merci beaucoup. Ciao ciao.